Hali wananchi, tuendele kumshauri na ground hii iko tayari for us to use it in every activities that we'll do. Anauelekeza kwenye lori lililogezwa mbele ya tractor na kuwachilia polepole. Tuendele kumshangilia tafadhali. Anangoja naibu wa rais za madhehebu yenu. Tumshangilie naibu wa rais anaporudisha jembe la huu. Presa